Kwentokozo ukuthi sikhulume nawe nje kwi-channel isibeke nje udaba lamaphupho njengenjwayelo. Mina ngigama ngupastor Ling. Ngifuna ukusho lokuthi awunayo izathu esibambekayo sokuthi ungawhy ungayilike le video nokuthi why ungafuni ukusubscribe kule-channel. Since-ke sesikushilo lokho, siyacela ukuthi usubscribe, sicela ukuthi like. Become a member as well. Ikhona link ongayisebenzisa. Also, you can contribute kuyona kwi-channel, ikhona account kuyona la. Inamba yami ikhona futhi kula ma-video. Wonke ama-video amakhona, but ngicela inamba uyisebenzise. Kuphela ukungifonela, ngicela futhi isetshenziswe abantu abangama-subscriber, abantu abangama-follower, abantu abangama-supporter ale channel. Uma umusha kule channel usho nje ukuthi uzindlulela ngephupho, ufuna iphupho bese ubona inamba ungayisebenzisi, ngoba mina nawe asinabo ubudlelwane. Awusiyo umlandeli we-channel, awusiyo umsupporter e-channel. So please ungayisebenzisi inamba ngoba uzokunikeza inkinga, awazi imigomo nemibandela yale channel. Sibheke iphupho la elikaSipho uthi-ke Good Day Pastor. Thank you. Ngicela la ukubuza kuchazani iphupho la o. Ukupha iva thorn in bracket enyawo lomuntu ongumfana odumileyo ongahlobananga naye. Thanks in advance. Last izofokasa kuphi? Kwithorn iva ameva. Number 1, uma uphupha ameva sikuthatha njengophawu lobuma ekuhlaba olusho ukuthi uzolingwa futhi uzovivinywa kanzima abantu abalukhuni ngenxa kempilo yobudedengu neziphambeko zakho phambi kaNkulunkulu. Abahluleli 2 verse 3 uthi ngakho nami ngathi-ke angikubaxosha phambi kwenu kepha-ke bayakwa njengameva ey'nhlangothini zenu. Onkulunkulu babo babe nogibe kini. Usho uNkulunkulu kelangana kwethu. Number 2, uma uphupha futhi ameva kuwuphawu lobika khuluma ekuhlaba. Lungabeli usho ukuthi-ke kunomuntu ongenzeka kumele umqaphele ongoba unonya uzozama ukuhlukumeza noma uzokuhlukumeza aphinde mhlupha kususeke ubuhlungu. Number 3, uma uphupha ameva kuwuphawu lobi uma ekuhlaba isandla olusho lwapha lusho kulapha qaphela-ke ngoba mhlupha esikhathini sizayisiduze. Ungahlubhane ney'nkinga ney'thiyo nobunzima kokwenzayo emkhakheni wakho. Yi-career, masikhuluma ngomkhakha sikhuluma nge-career. Could be a business or umsebenzi owenzayo. Number 4, uma uphupha futhi ameva sikuthelele ngophawu lobuma. Uphathi wameva lusho ukuthi wena umuntu okukhuthalele kakhulu incebo nokuchitha isikhathi esiningi phakathi kwabantu abangalungile futhi abakudukisayo. NgokaLuka 8 verse 14, imbewu ewele phakathi kwameva yilabo bantu abathi sebelizwile izwi bahambe baminyaniswe ngeminako nengcebo nenjabulo yokuphila bangatheli iy'thelo ezivuthiwe. Number 5, kuyenzeka futhi uma uphupha ameva kube uphawu luhluma uzikhipha ameva ngoba lapho suke selusho ukuthi-ke noma suke selukhomba ukusebenza kanzima ukuze ususe isono noma ulungise iy'phambeko zakho uphinde ubuyisane noNkulunkulu. Izaga 22 verse 5 ithi-ke ameva nezingibe kusendleleni yabaphambeneyo kepha ogcina umphefumulo wakhe uyakudedela kude nakho. Number 6, uma uphupha futhi ameva kuwuphawu luhle kakhulu uma usikhipha ameva lungabe nje lusho imizamo yakho yokuxazulula isimo nezinkinga ezikhathazayo empilweni. Kanti number 7, uma uphupha ameva sithatha njengophawu luhle futhi uma usikhipha ameva lungasho nje isinyathelo sakho esikhulu sosithathile sokuqhelisa abantu abanonya nabakunikeza inkinga empilweni. Number 8, asikhulume ukuthi uma uphupha ameva kuwuphawu luhluma ukhipha omunye-ke ameva lusho umsebenzi omkhulu okuhlalela ukusiza abanye abantu abaseyinkingeni naseyinhlungwini ongenzeka wona ngomhlengikazi ongenzeka umuntu omelapho ongenzeka umuntu ovele omele ukusebenza ngabantu esiza abantu ey'nkingeni. Kodwa-ke sivale ngokuthi futhi kodwa uma uphupha ameva kuwuphawu luhle ukuthi uma ukhipha omunye umuntu ameva lungabe lusho ukuthi mhlumpe lo wamuntu okade umbona udinga umkhulekise wena ngoba ubhekene nezinkinga ezinzima futhi udinga usizo olukhulu noma udinga i-intervention udinga ukungenelelwa okuthile kwakho noma kwabanye abantu empilweni.